muri ya ntumbero yo guha ijambo abenegihugu badukurikira. Inyuma y'ikiganiro twashize hanze ku bijanye n'ibitero umuhari ugwanya leta y'u Burundi ukoresheje umuheto Red Tabara yakoze igihanga ku munsi w'ejo igenekerezo rya 25 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Abadukurikira badusangije ivyumviro, ngiye kubaha ivyumviro bya canke intererano z'abantu babiri mu badukurikira bagize icyo bavuga. Ni nyuma yaho ndababajije ati se none mufatiye ko leta y'u Burundi ifata Red Tabara nk'umuhari w'iterabwoba, ku bwanyu mubona ari byo hoko guki kugira ngo amahoro aboneke abantu baza bariyicwa hovyo bazira ubusa bareke gupfa bagwa mu mporero z'uyu mugwi uba watanye mu mitwe na leta y'u Burundi. Naho rero umwe mu badukurikira yadusangije iki ciyumviro.
none nkamwebwe mukunda gusesangura muzi ibintu n'ibindi mwamenyera igihugu runaka iyo cemeye kugira imishikirano n'umuhari ubugwana nubwo babiruka bubumwe we ntiwavuze ati umuntu afise inkoho ikira umuriro nubwo niwo bari yimye ti arakwiye guhabwa ikaze akaganira kuko abanyagihugu baguma bica babisubiza ejo na hirya y'ejo uzosanga uwo mutegetsi wenyene agarutse guhiga amajwi kwa wa muntu ica none batwishe bakatumara azosigara atwara iki azotwara abande ayo majwi arondera azoyarondera kwande si nka kwa kundi ugenda kwicira igiti camye amavoka kandi ejo uzoyakenera urumva rero ibyo rero ni ibintu bigayitse nkaba nagomba ndakwibariza ikibazo kivuga uti mbe y'igihugu runaka mwebwe muri abamenyi mukunda gusesangura iyo cemeye ibiganiro gihomba iki hariho icyo gihomba mwamenyereye hariho uruhombo igihugu iyo cemeye kuganira n'ukigwanya hariho uruhombo igihugu giheza kikahahombera ko mbona igihugu icyo ari cyose iyo kigifise umuntu akigwanya kidapfa kwemera ibiganiro kivuga ngo ni umugwi w'iterabwoba ego umugwi w'iterabwoba ndawumva ariko umugwi w'iterabwoba gute kandi bajyanye n'ukeneye ari nabo bagushize hari nabo utwara aribo bariko baraguherako none wumva baguheze ko wumva atari nka kwa kundi urangura ibintu bigahera byibwa n'umuntu uvuga ngo ujya muntu agusaba igihumbi mu bintu by'umumiliyoni uba uri kuradandaza aho bwira ati jyewe nkeneye ikintu cy'igihumbi kimpama ntekereze ndeke kukononera ukakimwima ukamubwira ngo wowe ntunyaye ngo tuzakomeza ngo turwane ngo mbere w'uru witerabwa none bya bintu biguhaze ko wumva aho udahindukira ukicwa n'inzara bisigura ati ba bantu baguma bapfa wa muntu yanka kuganira nabo iyo baheze wumve ejo asigara atwara abande ivyo rero ni ikibazo rero jewe naguma nama ndiko ndiyumvira ati mbega kuganira bihomvye iki leta jewe mugo nkaje icyo nari nsanzwe niyumvira nari nzi yuko iyo leta yemeye kuganira n'umuntu ayigwanya ahubwo ko haba hariho inyungu kuri iyo leta nyine kubera iki ba bantu baba bariko barapoteza ingufu hariya mu ishyamba bariko barapoteza ingufu zo kuja kwica abantu ejo batanga ikori ejo bagira nabo baca baza gusahiriza bagakorera igihugu bagatanga ikori mu bandi ariko ngo nta biganiro ngo umumama ngo umigwi y'iterabwoba ngo iki ibyo bintu burya jyewe hari umwanya umwe ntabitahura sinzi ko ari kirundi ntatahura neza nuko ari kirundi sindabyumva ariko nibaza yuko nka mwebwe abasesenguzi mwagira icyo mufashije kugira ndagitahure kugira ntahure ati leta yemeye kuganira n'umuntu hari ibyihomba cyangwa hariho inyungu ironka mugo ugiye kuganira nzi ko ironka inyungu sinzi rero icyo urwo ruhombo nabwo rwaba ruhari mwe nkamwe ko mwashobora kuduha umucyo
Nubwo uyu mwene wacu adukurikira mu ntango nari nzi yuko ari intererano gusa bisanzwe mugabo yashizemo n'ikibazo aravuga ati yifuza kumenya ko ibihugu canke amaleta iyo hari imihari ibigwanya akenshi batemera ibiganiro ahubwo bakabita imigwi y'iterabwoba. Iyo amaleta yemeye ibiganiro ku migwi batavuga rumwe, hariho icihomba, nuko yabajije. Ku bwanje kino kibazo kiragoye kwishura, ariko reka ndamubwire amajambo make mfatire nk'iwacu. Iwacu mu Burundi si ukuvuga yuko nka leta itabona yuko uwo mugwi uriho kandi ushobora kuba ufise inguvu canke ushobora kugira ivyo wononye. Ahubwo amaleta yose arikunda, leta y'iwacu irikunda, navuze ko mvuga cane ku Burundi, irikunda kandi irihagararako kandi ntikunda abenegihugu. Niyo mpamvu ukuba rero hata biganiro bihaba, si ukuvuga ko bihabaye leta aricyo yohomba, oya, ni kugomba kunigira abandi mu menshi. Muri make inyishu nziza noguha ni kutemera ibiganiro, ni inyishu canke igisubizo ku bihugu bitagira demokarasi, kubera ko banka ubwisanzure bw'abenegihugu. Bagiye mu ishyamba bafise ibyo bagwanira bashaka nabo gushikako, kandi bicaye ku meza bakabivuga wasanga byumvikana. Harimo na bimwe mbere nabo bazi, ariko ntibashobora kuvyemera kubera ko bumva ko hamwe ibyo bintu byoshikwako demokarasi yo bitsimbataye. Za nzira bakoresha mu kunyikiza abenegihugu mu kugera ku byo bifuza, ivyo bintu ntivyo bigikunze kuko mu misi iheze numvise perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ngo ntashaka leta y'amagaburanyama. Amagaburanyama yarabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri inyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri mu masezerano yahuje leta ya CNDD-FDD na leta sorry y'u Burundi. Harabaye amagaburanyama, baragabura izo nyama, ubu bari ku butegetsi kubera ko habaye ibyo biganiro. Bityo ibintu rero kujya kuntu babikoze ntibagomba ko nabikorera abandi, kuko barabona ko bahashitse, hanyuma bamaze kuhagera bagahindura byinshi, bakishikiriza ubutunzi bwose. Ubu rero ibyari bihari byose, ibyari by'igihugu byarabaye ibya CNDD-FDD, n'ibyishikiriza mu mayeri yayo yo kurya ibiturire no kwishikiza ubutunzi bw'igihugu. Niyo mpamvu umuntu atugeze aho turi, ubundi ntitwari kuba tugeze hano tugeze. Ni kubera ko umugambwe uri ku butegetsi baje ari nk'ibikoko, ubutunzi bwose bw'igihugu baca barabugabangana, kandi n'ubu baracyabugabangana. Donc barafashe amaposta baze baratora, umwe atora, undi atora, undi atora, baragabangana. Kandi ibyo bintu kugira ngo babihebe ntibikunda, kuko baramaze kwaguka. Nubwo bavuze ngo bahebe ibintu bakora byo gusahura igihugu, Uburundi bwotera imbere, ariko bigiye ntibabwira ngo vision 2040 2060 sijya ni ndoto, ntibibaho mu gihe badahinduye system. Kandi system kugira ngo ihinduke ni uko bujya butegetsi buhava, kuko nurabe n'ababibona bahisemo kuja no gufata umuheto kugira ngo bagwanye ubwo butegetsi. Leta ntishobora kwemera ko baza kugira ngo bicare hamwe babereke aho bitameze neza babyumvikane. N'abari mu gihugu nka SNL, reka tuba akarorero, SNL ntiri mu gihugu, ntiri mu n'amashinga mateka. Uragomba urabe icyumviro batereye mu n'amashinga mateka. Daniel Gerard Ndabirabe arakigwanya, kandi uwo wumva ko hari icyumviro cyubaka, babigize neza ubu ko bashyizeho online ibiganiro tubikurikirana. Hari igihe ubona umushinga w'amateka abajije ikibazo cyiza gifitiye akamaro Abarundi, ukaraba ukuntu bamuzibagiza, ukavuga ati u Burundi ntaho buja ntaho bugana. Nuko rero ni kubera ko ata demokarasi dufise, barabona ko abo bafashe umuheto boza batora icyo bafashe igihugu, mugabo kubera ko bahari ibintu bashobora bahomba canke bya bintu byo kushinyiza bene gihugu kumbure byo hava bigahagarara bashobora kuvyemera. Niyo mpamvu intambara igumaho, ariko bagaca bagumaca bene gihugu bakabumvisha ibintu by'ubujuju, kuko bazi nk'abantu ba abe ni bato bato mu Burundi urazi ko benshi batize ibyo bahenzwe ni byo nyine bemera. Ubundi abe ni bazi ubwenge nisho kugira ngo babwire ibintu ngo babyemere. Nk'akarorero bihugu biteye imbere byo usanga abantu bose barize nk'ibyo bazungu. Bo nyine baricara bakaraba icyiza n'ikibi, nisho kugira ngo babwire ngo iki n'iki n'iki ya bo baba babizi babibona. Wowe niyo ugiye kuvuga usanga babiyize cyangwa bazi ibisumbu by'uko uravuga. Ugiye kubahenda baba bakubona kuri kurabahenda. Nuko rero twebwe uko tukiri hasi baraducinyiza bakatunyikiza, hanyuma n'uciye ubwenge ntibagomba kwemera ko baganira cyangwa ngo bashyire ibintu mu buryo. Nuko reka dukomeze twumvirize icyumviro cyawe gikurikira.
Ikijyanye nacyo ni icyo cyo kuvuga ngo u Rwanda nibarekane n'u Rwanda ubwo rubibabukeye u Rwanda rwo rwibereye ku iterambere ubwo u Rwanda ruriko ruribandaniriza ingendo yarwo yo kwiterera imbere none nyamba u Rwanda ariko rugutera zibirarera aho rucya none wewe koko hari ibintu binsiga ubwenge wewe iwawe iyo uri kuronegwa n'ibitungwa bya runaka canke senaka wewe nyamba bikoneye wafise inyunga ntonda kuko kukonera cuzitira rero uzitiye icyo gitumwa kibura aho gica kuko kujya kiza kukonera kiba kiriho cihigira inyungu ejo iya gishura yaraheza akingukira nkuko u Rwanda nabwo bihe mu iterambere mugabo mwebwe namwe mababwira ati nimuganire niyo leta itabara noneho leta itabara n'abanyarwanda baza kudutera cyane uwo mbega yoba ari u Rwanda aho warabonye umuntu abura umusapotinga namuntu abura umusapotinga n'umusazi yari karasarira mu ibarabara hariho abavuga ngo hujya muntu ingene asara ngo biranezere ugasanga abantu baranezererwa gusara kwiwe n'abandi usanga bari baravuga ngo nguheye mujya muntu aho yikoreye ugasanga bagenda barira ngo ujya muntu ukuri ngo ntiyarakwiye gusara rero n'ibyo byose rero umurundi arakwiye kuraba twe abo bategetsi bakaraba ati igihugu cyacu n'igihugu cy'amata n'ubuki bakacubaka tutitaye ku bari hanze tutitaye ngo u Rwanda iki u Rwanda u Rwanda nyine urabe ruritereye imbere rwogo ruri muri songa mbere mugabo twebwe tuguma turi muri songa nyuma none turuhiga u Rwanda rwo nyine ruritekanye nta muntu ari karata nta n'uwo uri karagiye mugabo wewe iwawe biriko biracika biracika kugira ngo tugire ibiganiro ukazana iby'u Rwanda iby'u Rwanda biza nkande zitiri wawe ureke konegwa reka guta rero ibirake ku Rwanda kuko u Rwanda nje mbona umenga u Rwanda reka kuruhotera kuko nakubwiye ntawe ubura umusapotinga ntawe ubura umusapotinga mu migabo n'imigambi bari karakora nukomeze kuko na Kongo urabona iri kirasapotinga n'ibihugu byo muri za sadeki none byo byo ntibiriko birarufasha nijya mu Venezuela nayo nyine ni ngombwa nk'abayifashe niyo leta itabara ni ngombwa nk'abayifashe kuko twese si ngombwa ngo tunezererwe niyo ntwaro cyangwa si ngombwa twese ngo tunezererwe n'ibyo leta itabara ikora oya kandi rero nkaca nongera nkavunira agagohe ubwo butegetsi bw'urundi n'ubundi leta itabara iracyaronka abanywanyi ihe gitumikira nk'abanywanyi nguku none kandi n'ubundi bana baguma babatoteza intuzi abo basenere baguma batotezwa none umusenere atoteje uyu niciye mwene wacyo nkaca numva leta itabara hi nca nigira yo none hakunyikira ngaho nca nyicwa n'iyo nzara nca ntuma nigira muri leta itabara nkigumira ahubwo rero n'ubundi sinzi ahubwo sinzi leta y'u Burundi irakwiye kuraba ikisubirako kuko n'ubundi leta itabara irose abanywanyi ikiriko iracyabaronka kuko urabona n'ubundi leta ntagufata neza abanyagihugu tibareke kuyoboka uwo muharu bagwanye ahubwo bakomeza bahohotera none bajya banyurutswa bajya bagira iki acitse ku icumu aza arasubira muhira acayinjira muri leta itabara nuko bigenda cyangwa unyuruje mwene wacu jewe nanyije mvuga ati ni jewe nsigaye nanye nsa nigira muri leta itabara ahubwo leta itabara batagira abye ko neza burya hari igihe ijya abarundi bari bayishashanye nuko jewe nsa ndabivuga kabisa senidede yonyine ntiyatanguje abasirikare igihumbi yatanguye kuri babiri batatu bane none ntibageze aho bagere ibihumbi bingahe baragwira na leta itabara nuko rero nuko nyine ahubwo abo bategetsi bacu nibarabe yikubita agashi hanyuma igihugu tucubake kuko igihugu c'u Burundi n'ukuri ntacyo kibuze. Igihugu c'iwacu yari paradizo ugereranyije n'ibindi bihugu byo ku isi, byari paradizo ntacyo tubuze nta na kimwe. Mugabo uri kubarara n'ukuri ahubwo sinzi jewe hari igihe mbere niyumvira ati nyambara umuvumo, nyambara umuvumo, nkahiga uwo muvumo aho waturutse nkabura. Kuko indambira ati abarundi dufise duterwa duterwa n'aba bigira ngo n'abategetsi nyene nta kuza batunywanisha twebwe abantu tutabatuzi ikintu na kimwe, badutera n'umutima mubi twabona ari icyanzo cy'aho duca ngo tubibarwanye tukaba twinjiye tugaca twinjiye. Nuko by'umuti mbonurama nuko bonyene abarundi bonyene abategetsi bonyene boja ku meza y'ibiganiro, kuko burya imeza niyo nyishu y'ingorane zose uba ufitaniye n'umubanyi. Imeza ikiganiro niyo nyishu, niyo nirwo rubuga rw'inyishu y'ibibazo byose uba ufitaniye na muntu runaka. Uzoraba akarorero niba ufitiye ideni umukwepakwepa ahagufatiye ebana burya ntumumva mu byara nuko uba ufitiye ideni akwishyuza mbere wenyine ukagera unamwirondera ukavuga ati bwana jenda gufitiye ideni. Mugabo ntenyenyera birango nubwo wowe uyafise wanashaka mbere unayafise mugu umwe ubahutse ukambwira ati ntenyenyera ndiko ndarondera arabura ahagucha kugira ngo agutere cyangwa akwitwarira arabura ahagucha. None leta nayo ngiyi ikomeje ivuga ngo n'imigwi y'iterabwoba yanahehe. Wenye wavuze ati burya woshima ko ari umugwi w'iterabwoba ari uko bakwikiye umwana cyangwa bakwikiye so na nyoko cyane bakwikiye inshuti yo ku mutima y'akadasohoka niho waca umenya ati umugwi w'iterabwoba. Nta mugwi w'iterabwoba ushobora, none igihugu ntigifise abasirikare ntigifise n'abapolisi, none uwo mugwi w'iterabwoba urenga ibyo byose mbere ukaja gutera ugasatira ni umugwi w'iterabwoba byanahenye. Reka bwana reka nibugura urubuga bafata imeza bashire ngaho bicarane nabo bahunze nabo bajyayo mbona bariko baravuga ngo ni abapasifika ngo ari abapasifika abandi none se babashirahe n'abarundi. Inzira ijya iwanyu ntisiba uko bigenda kose amaherezo uzotaha uzoharura mpakutahe inzira ijya iwanyu ntisiba. Rero jewe nk'intererano mbona noterera ubutegetsi bw'iwacu kabisa bw'iwacu mu Burundi nibarabe bicare ku ntebe y'ibiganiro bareke gutinya ngo nakana erega ujye icarondera nawe nicyo warondeye. Kandi nta muntu n'umwe uzoronka kuvuga neza afise inzara, nta muntu n'umwe uzoronka agira umutima mwiza ashonje ntibikunda. Kuko urabona nko mu gihugu c'iwacu uno munsi umuntu aronka akazi si ukuvuga ngo uronka akazi k'ibyo wigiye, ahubwo uronka akazi kubera uzi kwica kandi kubera uzi gutumbereza uzi gukubita ahadahusha mugu uzi guhusha ashaka wegeza kandi yari ashaka kubugira amadoktora angana iki uri umuntu utazi gutumbereza neza wewe nta kazi uzopfa uronse. Mugu iwacu aho bigeze kuba ubutegetsi bwabo uri umwana uzi guhonda neza uzi kwica neza ufise akazi wanashaka uraronka akazi uraronka n'akazi imbere wewe utari mwiteze utari uniteze kubona nk'ajyanye n'amashuri ufise we undi nawe yiga ajya ashoboye afise icyo yoterera mu kubaka igihugu kubera iki? Kubera atacyari hariya mu mugambwe runaka uri ku butegetsi uwo ni nyagupfa uwo rose nyagupfa kuko nawe arafise ubuhungiro. Ubuhungiro nabwo ni hehe? Ni mu ishyamba. None wumva igihugu izoronka amarodari nyabuna cy'icyo noterera nitwicare hamwe tuganire ingabire Imana yaduhaye igihugu cyacu cyiza tuyisabikanye cyangwa niho numva nageze ibyiyumviro byanjye urakoze.
Umwene wacu yarangije icyumviro cy'uwavuga ati avuga ko Uburundi rwahiriza u Rwanda ko arirwo rushyigikira ibihugu imigwi igwanya u Burundi ari wo rede tabara niko bimeze. Leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ku mugaragaro n'uyu munsi yabivuze no mu yindi minsi yarabivuze, ariko hari ijambo uvuze rikomeye ati none boba babashigikira hoho hariho umuntu abura sapoti ati namwe igihe mwagwana mwari mufise abantu babashyigikiye, niko uwo mwene wacu avuze mu cyumviro ciwe. hano je nta komantere kuko ashira ko kuko nawe ni kubibona ariko Rwanda gugu rurabihakana mugabo kandi niyo goba rubashigikiye ntigovyemera namwe muravyumva ariko aha naha leta y'u Burundi kuko u Rwanda nimba rushigikiye rere tabara nawe nka leta ukoresha ubwenge ukayigwanya cyangwa ugakora inzira zituma ubu Rwanda atacyo rushikako cyangwa udashyigikira uwo mugwa aho bigaruka n'iyandi nawe uhereje uti ni ku meza y'ibiganiro uko byogenda kose tu Rwanda ko ritera imbere nibyo ko ratera imbere twebwe tuba tubatera inyuma aho rero tuzokwemera mu ibyo twebwe nta terambere ryacu kuko ikitoraje ishinga twese gutera imbere ni kuryana n'andi majambo hamwe n'ibyo rero hari ikindi cyumvi wamana basangize cy'umwe mu badukurikira hanyuma duce dusezerana
rero umunyamakuru icyo nashatse kuvuga hariho ijambo ryo wavuze kare uravuga ati abantu baturira ingoro z'iyindi migambwe abantu bafata abandi bantu nabi abadakingira bene gihugu batumviriza ibyiyumviro by'abandi ni ukuri ibyo bintu birashaje rwose birakojeje isoni kubona umuntu ahezwa hanze y'igihugu kubera ibyiyumviro abarundi bagenzi biwe bakareka kumwumviriza abarundi barakwiriye gushira ibyiyumviro ku meza bakaganira kubera yuko abo nyine bari ku ntwaro nabo kera bahora bipfuza ko abari ku ntwaro bubumviriza jewe simfise ahantu na hamwe mbogamiye kandi nta nubwo notera inkunga abantu b'inkozi z'ikibi mugabo ndavuga ngo abo bantu b'inkozi z'ikibi ni kubera iki bakora ikibi mbega ntiboba bafise imvo zibatera gukora ibibi bigatuma rero bavuga ngo kubera ko batatwumvirije reka dukore ibibi maze turabe yuko botwumviriza nariko ndatera akamo abarundi na cane cane abo vyega bari ku ntwaro abashinzwe intwaro yuko bohamagara abo bantu bakareka gushira imbere kamwe ka kera ngo bagiye batembagaje ubutegetsi kubera yuko twabonye ibimenyetso bimwe bimwe mu makuru mwaduhaye yuko kumburebo yoba ari Red Tabara yoba yarakoze ibyo bintu maze bakabahamagara bakaganira bakumviriza mbega aba bantu barondera iki ku ruhande rwa Red Tabara naho bakareka guhohotera abanyagihugu batagira na kimwe bazi muri ibyo kuko abanyagihugu ntiboshobora komora abantu bafise impoho ngo bomoke abanyagihugu razi nibansaba uwimye ntabwo abanyagihugu ntibakwiye kugwa muri iyo ntureka ngo ibyo bintu babizire bahore batera hari amakambi y'igisirikare maze bahashane hama barebane ubugabo abashoboye abandi babomore canke babice nyuma abenegihugu nabo bitware neza muri ivyo bintu bareke kuza baragenda baratunga intoki aba na bariya kubera yuko ndabyumva bari hagati y'abami babiri ni ukuvuga bari hagati rero bari hagati y'amenyo nk'ururimi bamenye ingene babyitwaramo kandi iyo miryango nayo yabuze n'ukuri turayihojeje abo bantu babuze ababo bihangane bareme kubera yuko ibihe turimo niko bimeze abantu bariko barakinira ku mitwe y'abanyagihugu kandi abanyagihugu atana kimwe bazi turabashima namwe rero ijambo mwavugiye aho hantu n'ukuri ryatwubatse mwahagaze kigabo mutitaye ko hobaho ingaruka zindi mwavuze ijambo rikwiriye abarundi ryosangiza abarundi igihugu cabo nk'uko cabibarutse mukomeze rero kuroranirwa muri byose kandi mudusabire natwe igihe kizogere tuzove muri ubu buhungiro dutahe
uyu mwene wacu ishumbiro ciwe gishira kwa mushaka mutagitahuye neza ariko we wavuga ati je ndi mu Burundi narahunze we yibwira istori we ko ntiyahunze ariko nubwo hariho ibyumve byo ntashize makuru numvise byibagora gutahura ariko yerekana ukuntu nawe yahunze intwaro mbi n'ukuntu abayeho nabi avuga ibintu nk'ibyo nk'interuro nawe yerekana yuko ibiko biraba byose nawe byamukozeko kandi akifuza gusubira mu gihugu cy'amavukiro. Aha rero niho abantu benshi bose baganisha, nawe ndazi ushobora kuba ubyumvira canke uri mpunzi utari mpunzi, naho nawe urabona ko impunzi dukwiye gutaha mu gihugu cyabo. Icyo ndagushimira rero, ndagusezera, ndakwifuriza umugisha. Mwe mudukurikira mukomeje kuza muradutera ibyumviro, mugacisha kuri WhatsApp mubona aho hejuru bizoba bidushikiriye. Murakoze, mugire ibihe byiza.